Linjani mthakazi kandaba zizukulwane zebhideli mnyama ngomlomo. Siyalamukela kuNozindaba lapho esiphakulelana khona indaba ezimayelana lelizwe lakithi. Njengenjalo indaba zethu namhla sizazithola uqembu leVOA elise Washington DC. Siyabonga kakhulu ngokuhlanganela lathi. Lingakhohlwa ukuklikha lapho kulesandla esitshengisa ukuthi sharp okhombisa ukuthi like lalapho okulotshwe ukuthi subscribe. Lishare labanye kuma WhatsApp la kuma Facebook. Uyahlaba phansi okule arrow egobileyo ekhomba ukuthi share ukuze uthumele abanye. Asiyeni kwabase Washington DC.
Olamukela ngenjabulo nguThabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje
ungalandelwa imithetho yomhlaba kulandelwa imithetho yeZimbabwe sihloniphe sonke. Akuzaphela ukunyamalala kwabantu, kuzaphela ukwethuselwa kwabantu.
Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eUnited Nations isukhuthaze ukuthi kuqhutshwe uphenyo kulandela ukuthunjwa lokubulawa kukamfundisi Thabomane Masaya obelilunga lebandla eliphikisayo ele-CCC.
Kuleyana ukuzithela yisho ziqedwe umbopho, ayisho zithotwe ngamamisayili futhi zaqedwe ngekhwinja.
Isivumelano sokumisa impi okwamalanga amane phakathi kwe-Israel leqembu lebutho leHamas siqale ukulandelwa namhlanje kukhangelelwe ukukhululwa kwabathunjwa yiHamas kanye lamaPalestina abotshwa yi-Israeli. Amapholisa aweZimbabwe Republic Police abophe abafundi abathathu abenhlanganiso yezinasu namhlanje. Laba babalisa uComfort Mpofu Alene Marashe lo Tinashe Gaswa besethu sayicala lokujengisela ngaphandle komthetho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inhlanganiso yomanyano yamazwe omhlaba eUnited Nations isikhuthaze ukuthi kuqhutshwe uphenyo kulandela ukuthunjwa lokubulawa kukamfundisi Thabomane Masaya obelilunga lebandla eliphikisayo le-CCC. UMasaya uthunjwe endaweni loJeffrey Ekalosi lengabantu ababehlomile abanakenelwa ukuba ngabe vio labasebenza nsitha ama CIO bathunjwa emini libalele ngesikhathi bekhankasela uzamela ebandla le-CCC kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhla ka-9 Mpalakazi. Okusikhathana sedluleyo kuthunjwe njalo amanye amalunga ebandla leli athi umnumzana Thakudzwa Ngadziwore lo mnumzana James Achidakwa kodwa akula muntu osethe wabotshwa ngalamacala laloba kule mifanekiso yabantu abathumba uNgadziwore eyakhitshwa ebulenjini. Amapholisa ethembisa ukuthi azaphenya lezi ndaba kodwa akukabili obotshiweyo kuze kube manje. Inhlanganiso yamabhishop eRoma eyeZimbabwe Catholic Bishop Conference layo ikhiphe umbiko izolo esoladlakela lokuthunjwa kwabantu njalo ikhuthaza ukuthi abakhokheli bezombusazwe bavikele amalungelo oluntu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana efidlela Ncube ingcwethi yezombusazwe esebenza lenhlanganiso emela amalungelo kaZulu eNational Consumer Rights Association.
Kuyinto enhle kakhulu lokho okukhulunywe United Nations ngokuba nxa isikhulumile yafaka izwi kuyaphakamisa isithunzi salo ongasekho emhlabeni, isithunzi sekhesi yakhona. Siyayidinga i-African Union, siyayidinga i-SADC ukuthi layo ikhulume, siyawadinga wonke amazwe omhlaba ukuthi akhulume ngalokho okwenzakala eZimbabwe, ukunyamalaliswa kwabantu, ukutshaywa kwabantu, ukwethuselwa kwabantu, ukungahlonitshwa kwamalungelo abantu, ukungahlonitshwa komthetho weZimbabwe, ukungahlonitshwa kwe-constitution yeZimbabwe. Bonke siyabadinga bakhulume ukuze kulungiswe ngendlela efaneleyo. Ngakho-ke lokho okwenziwe United Nations kuyinto enhle kakhulu esiyidinga kakhulu ukuthi yenziwe yibo bonke.
Sikhangela ukuthi kube lokuthunjwa kwabantu abagoqela uChidakwa uNgadziwore labanye abebandla eliphikisayo kungazange kube lophenyo olube lempumela ekhanyayo lapha. Libona sengathi kulo phenyo oluqhubekela phambili kumbe hayi?
Ukunyamalaliswa kwabantu, ukuthunjwa kwabantu asonto entsha iqale ngo-1980, sile 43 years isenzeka. Yebo, namhlanje sesikwazi ukuthi njengalokhu sile social media, njengalokhu abantu sebexhumene kalula ngemibiko, sekulula ukuthi abantu bacabange ukuthi esikubona namhlanje ukunyamalaliswa kwabantu, ukutshawa kwabantu, ukurigwa kwama-election, ukwethuselwa kwabantu yinto entsha. Hayi, indala lento le lokhu isuke sithola uzibuse. Ngakho-ke kuyadingeka ukuthi sonke sizwisise ukuthi isuka khona le kudala. Iyadingeka ukuthi siphundwe le mpande zayo, sezangena zatshona phansi lezi mpande kudala kuphilwa ngalendlela badla ngakho laba basezihlalweni baphila ngakho ngokuba ikho kubagcina besembusweni ngakho kakululu ukuthi bakulungise lokho kanti kuyinto ebasebenzelayo ngakho kumele ukuthi kuze kususwe khona lokho abakuvunayo ngokulimala kwabantu ngokuhlukunyezwa kwabantu kuze lento igcine iphelile
njengabamela amalungelo oluntu kuyini okudingakalayo okufanele kwenziwe eZimbabwe ukuze kuqedwe udubo lolu
Thina balwela amalungelo abantu into esikhuthazayo ukuthi kuhlonitshwe iconstitution yeZimbabwe ingahlonitshwa nje iconstitution lezivumelwano zomhlaba ezamalungelo iZimbabwe yazayinayo lefanele izayine lokho ingakavumelani lazo ezinjengabo convention against torture ukwenza khona lokho kungalandelwa imithetho yomhlaba kulandelwe imithetho yeZimbabwe sihloniphe sonke akuzaphela ukunyamalala kwabantu kuzaphela ukwethuselwa kwabantu lo khetho luzaba ngolukhululekileyo imithetho izahlonitshwa izahlonitshwa iconstitution lelizwe lizathuthuka kube lemisebenzi kube lentuthuko yonke lesidingayo ngokuba okwenza ilizwe lethu lingathuthuki kungoba ipolitiki yethu kayimanga kahle ukuze lithuthuke ilizwe kumele simise kahle ipolitiki ukuze ipolitiki ime kahle kumele igcile empandeni zokuhlonishwa komthetho zokuhlonishwa kwentando yoluntu zokuvota ngendlela ekhululekileyo
Lo ube ngumnumzana efidlela Ncube ingcwethi yezombusazwe esebenza lenhlanganiso emela amalungelo kaZulu eNational Consumer Rights Association iStudio 7 elisanga ukuxhumana namapholisa njengoba ucingo lwesikhulumeli samapholisa belungadotshwa Amapholisa aweZimbabwe Republic Police abophe abafundi abathathu abenhlanganiso yeZinasu namhlanje. Laba babalisa uComfort Mpofu, Allen Marashe, loTinashe Gaswa besethesa icala lokutshengisela ngaphandle komthetho kanye lokubhidliza impahla yabanikazi ngemva kokuba abafundi laba betshengisele besola ukuvinjwa kwabanye babo ukuthi bancintise kukhetho lokudinga inkokheli yeUniversity of Zimbabwe. Abasola bakhangelele ukumiswa phambi komthethwandaba kusasa. Inhlanganiso yamagqwetha elela amalungelo oluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi ikhweza amaphepha emthethwandaba weHigh Court namuhla icela ukuthi iphoqe iCollege leUniversity of Zimbabwe ukuthi livumele abafundi bonke abafuna ukuncintisa ukuthi baphatheke kukhetho lweSRC. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo
akumangalisi uhulumende oncindezelo kafuni ukuthi abantu bebe lamalungelo abo betshengiselele lapho bengakhululekanga okubonisa ukungathembakali kwalabo abaphetheyo ngoba ubaba lo ophetheyo ngo-2017 evela ku-exile wabuya wakhuluma ukubana amalungelo oluntu azaphronyothwa azahlonitshwa okwehlukeneyo lalokho okwakusenziwa ngumuyi uRobert kodwa sibona kuyi-continuation okusenza sibe lokholo lokuthi inkolo yabo njengebandla lezana PF kwephula lokuncindezela amalungelo oluntu kulosizi ukubana abantwana kuthiwe kabasoze bebe lelungelo lokuthi bencintise anti abantwana bebekufuze bevunyelwe bencintise beyaliwe ngabanye babo ukuthi abababoni njengenkokheli kumbeni bebavumele abanye babo kodwa uma sebesalelwa ngohulumende kuyadanisa kodwa akakusinto ethusayo sikubonile kusenzakala even la ku presidential campaign kulomunye odesa oyalisiweyo ukuthi ancintise uSevia kasuku werere
sibone namuhla iUnited Nations ikhuluma ngodaba lwamalungelo eZimbabwe isola ikakhulu ukubulawa kwelunga leTRC uMasaya ungathini njengoba sokukhuluma layo iUnited Nations ngodaba lwamalungelo eZimbabwe
kulusizi ukubana iUnited Nations ikhulume namhlanje izano iqale ukwephula amalungelo oluntu iminyaka engu-43 abantu beZimbabwe baloke ba kwabuya amakhiwa kwaphuma kwangena umbuso wasasingaphansi kombuso wobandlululo lwabamhlophe kade singaphansi kombuso oncindezelo sincindezelwa ngabafowethu abantu abamnyama ngaphansi kwebandla lezano PF 43 years ungakhangela abantu beZimbabwe abakaze bekuthole ukuthula and kuyinto enhle fine ukuthi at long last iUnited Nations isikubonile ukubana abantu beZimbabwe babuswa izigebenga kodwa mbona ngazathi it's not enough kuqakathekile ukuthi kube khona okungenziwa against bona ngoba ukukhuluma nje kuphela abalandlebe zokuzwa ngabantu nje abazixhwaleleyo abadinga ukuthi kube le ndlela ethize engabenza bezwisise ukubana abantu balamalungelo ilizwe ayisilo lama-individual kodwa ngelethu sonke.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngumkhokheli wenhlanganiso elela amalungelo oluntu ibhethu likaZulu ekhuluma ecingweni loNthungameli Nkomo owe-Studio 7. Isivumelwano sokumisa impi okwamalanga amane phakathi kwe-Israel leqembu lebutho eleHamas siqale ukulandelwa namhlanje kukhangelelwe ukukhulula kwabathunjwa yiHamas kanye labaPalestina abotshwa yi-Israel. Phansi kwesivumelwano lesi Israel leHamas zizatshintshana abantu laba kuzakhululwa abesifazane labantwana abangamashumi amahlanu abathunjwa yiHamas ngenyanga edluleyo kanye labePalestina abalikhulu lengxenye abasentolongweni e-Israel. Abathunjiweyo abalitshumi labathathu bazakhululwa eGaza namhlanje, abanye bezakhululwa kunsuku ezilandelayo beze befika amashumi amahlanu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomnumzana Ambrose Sibindi, ingcwethi yezombusazwe owayengumgcini esihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eyabulawayo Progressive Residents Association njalo elilunga le-TRIPC.
Kungumbiko omuhle kakhulu ebesiwukhangelele ukuthi vele besisho ukuthi impilo yani yokuziphela ayisoziqedwe nombhobho, ayisoziqedwe ngama-missile kodwa izaqedwa ikhumisane. So-ke khona kwasekusenzakala kuyasijabulisa kakhulu ukuthi xa sebebesilanga labo kuthiwa ngama-prisoners of war labana sebekhulula labana bebabisela ngapha layo kuyatshengisa ukuthi sokuliswa kuphemba umlilo omuhle owokuthi amathuba asephezulu ukuthi impilo yani siyocinde ngoba siyakubona ngokuzekwenzakale kube yindlela ukuthi kukhulumiswane. So nethemba kungenzakala kodwa singakhulumiswana kuze kufike lapho okukhulumiswana khona umlilo okuthiwa yisizibayo yakubona sokusondele khonokho. So-ke siyaqhuqhuzela ukuthi into ezinjengalezo azichubeke nala mazwe alamandla lawa angenele ancede ukuthi lezi ngalo zombili ezilwayo ama-Israeli nabona-ke amaphalestina behamazi kufike nje ekuqineni ngoba kungaqhubeka kunje kuba lezinto ezingezonakalayo. So-ke mbona ngathi umhlaba uyakuthokozela khonokho ngoba impi singakhohlwa ukuthi lezinto ezingezenzayo empilweni zabantu kufa abantu kufa i-property ne-economy iyahlupha kube lento zama-recessions zithole into zingasahambi ezinye zidura impilo isisiba nzima ngenxa yempi. So ukuma kwento ukuthi impilo zabantu ziyaqhubeka zisiba ngcono.
Ye sikhangela lapho ukuthi kule sivumelwano esesikhatshana nje esincane singakhangelela ukuthi kungaba lesivumelwano esinjani esingamisa impi njengoba lapha kukhanya kuyimpi eyake yaba khona-ke kudala. Yisiphi isivumelwano esingaphathisa lapha?
Yes, impi yamaPalestina lama-Israeli njengokushitsho yinto endala kakhulu, iba khona ine ibe khona ine kodwa ngibona ngathi iphose empi rezi aba khona nengxenye siyaba isinde esiphezulu kakhulu ngokulandela okwenza kenyeko and le qiniso lokuthi ngaso kungasokuqinisa kanje bayananzela ukuthi ini bayincedisa engxenye ipahle esikuthi isivumelwano fanele sibe khona sokuthi kuba lokuthiwa i-compromise ngikhize nje kuba vumelana hayi kusukela namhlanje sizasebenza kanje 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 ma kulalokhu sizenza nalokhu nalokhu kuzenza impilo ehle ingahlabi khona kodwa singathi ngesikhathi esingalani ngoba vele into ekhiswana sifuna yabonaukuqaa okanye bafuna nasenze isivumelwano kube nezinto ezibhakabhaka izivumelwano ezenza ukuthi impilo yezele ingasabi khona odla nxa sebona ngathi sekulokuxabana bafuna ukulwa kube nendlela yokuthi kube lebunye umlamulankuzo ozabe kutshela ukuthi hayi sokungakule nto enje khulumiswane bangavumeli ukuze kugcine kuqalisa impi inkankulu kakhulumiswane. So sithi thina into isifuna ibe khona impi imeko kuphela kodwa izakuma kuphela ngaba la ma-conditions afakwa phansi and amazwe amabili athembe ngawalandeli.
Lo ube ngumnumzana Ambrose Sibindi olandela ezombusazwe owayengumgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamuzi zakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association njalo elilunga le-TRIPC. Kwezivela
baxwayisa ngokuqonga kwezehlakalo zokutyontyelwa kwabezitolo ngalesi sikhathi ese-Black Friday le-Cyber Monday kanye lokutyontyelwa kwabantu makhaza impahla ezichiywa eminyango ngemva kokuthengwa kwazo ezitolo zebulenjini ezifana labo Amazon lezinye. Abezitolo babikwa belahlekelwe ngamabhiliyoni edlula alikhulu amadola $112 billion ngenxa yalobo busela ngekhefu leThanksgiving kusiyafika elekhisimusi nyakenye. Kulowesifazane oseye emthethwandaba emangalela umeya wedolobho eleNew York City, umnumzana Eric Adams, emethesa icala lokumhlukumeza okwecansini eminyakeni engamashumi amathathu edluleyo. Owesifazana lo uthi lokhu kwenzakala besemsebenzini lapho bobabili
zombusazwe athi aselungiselele ukuncintisa kukhetho lwenyanga ezayo olwama-by-elections. Ibandla leZANU-PF lisithi selithume amalunga alo edalela phezulu elepolitbureau ezigabeni zonke zelizwe lapho elizancintiswa khona. Ukuthi abebandla le-CCC labo bathi baqhuba amalungiselelo abo alolu khetho. Ukuhlaziya udaba lokhetho lwama-by-elections lokuvotelwa abazathatha izikhundla zalabo abaqotshiswayo ngozithi unobhala we-CCC umnumzana Sengezo Chabangu, usithandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Angliston Sibanda oyingcwethi yecubungulo yezombusazwe njalo engomfundisi.
Ye, kuqondile ukuthi amabandla aphikisayo abe eselungele ukwenza umqhudelwano sokungiqhude manikiniki. Omunye lomunye uthi yena yimi qhude likhulu umdlalo esasiwudlale kweluseni. Njengenjwayelo vele abantu bepolitics akekho ovumayo ukuthi uzanqotshwa. Thina babukeli sabe sibukela sibona ukuthi lowo ndoda uthi uzanqoba kodwa asiboni ukuthi anganqoba. Kungenzakala izimanga ama-surprise zabanye banqobe kodwa futhi sikwesabayo esukhangeleleyo ukuthi kuzaphinda futhi ikakhulu iTriple C inganqotshwa kwama constituencies ezanqotshwa khona izahamba futhi yekhalakhala futhi ithina kurigiwe njengokuhlala bekwenza. So ingoma nje size expectayo
singathini ngenyathelo elithethwe ngumnumzana Chabang kanye lokwenzakala phakathi kwebandla leCCC njengabezenkonzo lingabaxwayisa lithini abezombusazwe ukuthi kube lokuthula njalo kungabi kusiba lokuchithwa-chithwa kwemali kusenziwa ama-by-election.
Okukamnumzana uChabangu lebandla le-CCC yimboza eyayivele ikhona, it was only bekuvele kulindwe nje isikhathi. Yimboza eyaphekwa kusukusela ngo-2018. Imboza le ibe sayikhangela sayibona phekwa sabuza thina abanye sabuza ukuthi kanti liyathi lilebandla lezombusazwe lingelasisekelo sakhona esithiwa yi-constitution lithi lilomba lebandla lezombusazwe elokulingela ama-structures liza kwenza kanjani. Kwathiwa sithengwe izanu singabantu bezanu sathethiswa ngenhlamba ezinkulu ku-social media lapha singadlala ama-audio akhona ikakhulu emsakazweni wethu wona lo we-Studio 7 abafuni ukuthi babe lomunye umuntu obatshela eminye imibono bayilokho esingakuthi thina ngesilungu yi-cult. So imboza le nxa isihlephuka umnumzana uChabango akwenzayo yikuhlephuka puna imboza afaka isandla emunye wafaka umunwe wathathi i-chance wa wathi yena abantu bona nini nasi imboza into emelwe ngumnumzana uChabango simzwile ekhuluma esithi yena ulwisana lokudelelwa kwabantu bemathebeleleni. So kungabe kuyinto embi engamnandanga ngoba kwenza ilizwe lilahlekelwe inzuzo imali enengi bese besebelungisela ama-by election. So ke mina ngumbono wami ngithi mina lanxa dulela ukuthi sirane lama election kodwa into okumele ukuthi zilungiswe kanti njalo sikumele iZimbabwe layo isibe lomthetho omutsha kubotshwe kakhulu i-electoral act ukuze kubanjwe ngamandla ukuthi umuntu wonke othi ulebandla lembusazwe elincintisa ekhethweni kumele abe lama structures abe le constitution njengokufunakalayo kwamanye amazwe njengeBotswana. Awuhambi ungala ubuye lenhlanganiso yakho lingufoli ifike lithile naselile party kumele libuye lamaphepha incwadi zonke ezitshengiselayo ukuthi lilibandla lezombusazwe eliserious engala constitution ngoba ugcina ekugcineni kwakhona sokudlalisa imali yelizwe.
Lo ngumfundisi Angliston Sibanda ocubungula ezombusazwe obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga oweStudio 7. Umdlali wenguqu owaba lodumo eZimbabwe uGeorge Chikova ubekwe namhlanje eChivu. UChikova wakwadlalela iqembu leHow Mine esakhula eleDynamos kanye lelesizwe lama-Warriors ubhubhele eSouth Africa ngemva kokugula okwesikhatshana ebanjwe ngumkhuhlane wenhliziyo ocatshangelwa ukuthi yiwo owamthathayo. abadlali labaqeqeshi benguqu abeqembu leDynamos lamanye amaqembu izihlobo labangane babuthane eChivu enkundleni yeGare Stadium bevalelisana lomoya namhlanje. Ukulahlekela kwelizwe ngomdlali lo kuza ngalesi sikhathi ilizwe lisanda kulahlekelwa ngwaye ngumqeqeshi wayelodumo eZimbabwe uRaman Gumbo obhubhele eBotswana wabekwa kobulawayo ngomgqibelo owedluleyo.
Siyabonga kakhulu ngokuba lathi mthwakazi kaNdaba. Siyalicela njalo ukuthi liklikhe ulike lo subscribe njalo litishela abanye. Lingaklikha lapho kule arrow egobileyo ephansi lapho ukuze lenelise ukuthumela abanye kuma WhatsApp la kuma Facebook. Siyabonga kakhulu, inkosi ilibusise. Lisale.